I'm a god. When I get that thing by the wall, I'm Bambi, I'm a god. When I get that thing by the wall, I'm Bambi, I'm a god. When I get that thing by the wall, I'm Bambi, I'm a god. When I get that thing by the wall, I'm Bambi, I'm a god.
When I get that fame, bazokhola ukuthi I'm godson. Get that fame, bazobona ukuthi I'm prodson. Bodla umlilo ingozi kuloyo osendleleni yami son. Negama selibhig ngathi ngidresa ucap lock son. Zobahlafuna ngibashiye uma ngifika ngibanyise induku bazoyivuma everywhere. Sengifika ngibanyise ngizobakhaphuna bangifile ngibashiye bemile induku bazoyivuma everywhere. Ngibashiye befile izinja zegame, sizinja zegame. Sifika kwi-lane sifike ne-flame. Soshintsha the game sathola the fame. Awu skime no-bra Benson izinja zegame. When I get that fame bazobona. Sofika ngeze nje uyangithola. Ingoma uyizwa imnani uma ngikhona. Ubona ekuhlanya umzansi uma ngipopa ngisihonga.
When I get that thing bazobona. I'm Bambi, I'm a god. When I get that thing bazobona. I'm Bambi, I'm a god. When I get that thing bazobona. I'm Bambi, I'm a god. When I get that thing bazobona. I'm Bambi, I'm a god.
Sobona mangena imali mina ngizofela ubali izenzo zenze inholelo phakathi. What? Ngasuka ngizonigila igoda niboni kodwa ukuthi lo msindo omusha uzonibeka phansi. Bathi angibambeki nguta lakhe ufika la ngikhona ufika ungasangiboni umosha isikhathi. Sekwire mjosen kemes mina kano limes nophelela ushatini kufika ukushisa mina ma ngiphimisa isikhathi sesondele khangisongela mlay not the facts. Facts. Ngimdlela iqiniso kunini dlala ifiso sicela idlozi lisivulele sidli ngaphuko gaguqe ngedola thandaza umdalazalile. Sophenduka ispoki ngiphenduka imbuzi iflowin obukhosi ngiginga kwesono ngihlinzele ebini ngiye ngethala lo muntu osafa. I can't believe they said we can't do it like we were meant to suffer.
When I get that thing bazobona. I'm Bambi, I'm a god. When I get that thing bazobona. I'm Bambi, I'm a god. When I get that thing bazobona. I'm Bambi, I'm a god. When I get that thing by the wall, I'm Bambi, I'm a god. When I get that thing by the wall, I'm Bambi, I'm a god. When I get that thing by the wall, I'm Bambi, I'm a god.